ɛna nso bio mema mo nyina kwa ba ɛde ba CMGH TV so na mo te sabre so dia na te se kase ɛbo ayɛsa kan fi o memo ɛne amahodo so no ya bo bo ano a ɛdi se wutie ɛne agye adwa yɛ de ɛbrɛ mo na meka se kase ɛbo yi abre ni abre nyina no se fi CMGH TV so a ye kru tire onyini na ɛde agu www.cmonline.com.gh www.cmonline.com.gh sa ɔkɔ hɔ no ma yekutiro kasebo nyini na ewo brofo kasemo a obenye bi akenkan wo ho nanse na ebedo kasebo no musuko no moman hwene a edimu akotene ne bi oman mu atwrenchem kuo a ewo amasaman e de nsem bi atudwa se amasaman eye kuro bi a eye kuro fufuro ntino omode nhyehye bi atudwa se se ne amafutu anwa basa basa no eto ebetwa wonsem fufuro mu no e gana bai etu mpenyufo e de akosaboba ate se mo fan kron ekowu wo tinsuo mu no e mo ni busuafo akwa akodi nkomo wonsem fufuro mu no South Africa fo omo football team e bafana bafana a blasters ti wo mu no mo biu ekome 1 omo se omo ntiasie e de nsem akọ FIFA mo ma yen dokase ebo no mu esuko mi America se ebo ba mi din e de ni kwatelai kwote afọ mi dokase ebo no mu esuko Samanfo beka ya Ghana de e ba ne sese nsuo to kakre bi pe na ye nsem bebre na te samanfo fie num ayiriyiri a che sese e wi abọ kakra na mframa abọ kakra yetima light off be sese 2 weeks na we e ba ne sa na e de o how kese pa e de to odumja ejuma ye fo so na we e na owura Randolph Ashitemensa a o ye openyi pa e de ma nadmo e ye atorenchem ku e wa masaman e de nsem bi atujwa se amasaman de e ye kuro fofura amanfo etutu fi nkran e de eba honom na so mo basa na e wo se mpuntunwuma ekoso wei e ma anwietu basa basa ekoso e wo amasaman pa na wei na o mo din hyehye atudwa se e yade a on betimi accompany fo ni o mo din komo se na be yomo ni o manfo ana se tipa tipa fo na tu anwa na be din komo se na be ya se na o mo tu anwa no sabi o sabi o mo din nyansa e beto ho eno so no betimi asan bo abo an nipa bebre e wo honom o betimi tu o mo fo se anwietu basa basa no etimi di insu yiri ba o din sem nyina atudwa abro on ye sem tre ni preslamo e din komo e wo broad daylight so
some like reason the tax 6 we impose on those tipper trucks because automatically you can't stop the person at once that stopped doing it. We have measures that we have to put in place. And as such, we've put a lot. So we talk to the chiefs in the various communities, how needful we need the sand, the surface sand, and how it could be of help doing development. And the reason why not to win it. So we go ahead with education. Normally with education, the community base, we had the DVGs, train them, towers it. So sometimes when some winning activities start somewhere, we are just located in the municipal.
And what you know, what sounds to edit you just say, if you are said here, onyonko da no da, osoro nso bua wa, na wa bua, when you say, bani say, a bani no enti mi, insa enso, amasama enfo, so akakra obeti niya ye, edi abua, niso be bua bua, nipa na no woho, neja, ntu bua kakra, obeti niji, edi abua, no meti mi, esisisi, gates, ena nyoma, akese, 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 ewo, amasama ekuopo, ni msene beya, nsiyo toa, enfa nsu yiribia, embra omono, ombe faso na omwaye, wei, ene nsemwa, wadi tuja.
Nadmo, we draw the disaster plan municipally. We have to draw our plan. We have to revisit the plan. And if there are some changes, we have to do it. So maybe the national plan do not fall at Maira Ulama for their COVID. But now it has happened. So what do? We call the people there. We sat them down. We talk to them. They understood why they have to contribute towards the project. And it will surprise you. 30-meter feet wide stretch. We are almost done with it. Not more with the community. It will interest you. A lot of cities, but they've been able to do it. So if within we have the relief items, cement camps, those things, we'll be able to help them with, I think, 50 bags of cement, and they will continue the work. Those are the areas I want them to do. And then to care for.
Nothing in the crack run or the two just say, Ayana AAP is a man for be brit. I didn't say, not more AA at Ranger Jumaku, no money to maybe AD. Ebi wo hokran pokra sa atwenchem si baabi na aban di nyoma ebrewo mu a omokra chedi omunfa nko okirim se nya no kware na bibia na ewiem ebeba fom se bia nsio peseto ana se bibi pese esia eyaade omusuma mu nkrofo e mamukọ baabi omujidi se nsio yiri ebekoso ansana nsio yiri na koso se ne ebeya ombetimi aboabo anwoma no na omosia no kakrabi wen in sama or the two Priscilla mo enim e wo broad light so
not more we move with indicators because for us it is prevention. If we can in our capacity, if we can do anything to prevent it, but you know disasters you cannot prevent it, you can't prevent it entirely, but you try to mitigate it. So normally we find indicators, we go around, we see the red indicators at this area, this is what we're supposed to do, this is what we're supposed to do to prevent it. So we call something deterrence, the deterrence operation surveillance. Okay. Normally, before it starts raining, we go ahead of time to do that. Then bring some key areas that this area, this is what can happen there. This is what can happen there. So we have to do this. We have to do this. We have to do this. That is the method of prevention.
Once I'm from Ghana for Ebekaya, a fear that a chimu abrabo no means, sir. At a rentem Cassia at your mind Ghana, Ewo, a tiffy mantle, Mukura, your friend Saboba, Barbara headmaster, Ura Charles Chingney. I hope I got the name right. Easy enough for the challenge, easy. Ura Charles Chingney, a summa mofra, a biasaba, who saw Munkone Fumu and Concordon Mano. Now, bro, Mobano, a subunto mutimu, eco muni, manipa, a dunubaco, etu me a bunsionu pay. Na nkrodie nyame amfefi omunyi na akanchinegu wabra edwane siso na we ena gana mampeni atena sese debi we die obetu mpenyimfo no mo dia ko saboba kro nim no mo mpenyimfo akwako di nkomo esanse wiase no onyonko da ena oda na we na mpenyimfo a ekopie ho no openyi a odi omunim no ayo soafo abedi tiri a ohwe ye humesu yansam so Reverend John Intim Fodwo ena mo de yakọ kese akoma ebusuafo a omoma enkro no efrim no na bro mo kodu ho na odi tuja se aban beta ho mwachi se ne ebe ya atorenchem kese a ato omo no omo betimi afam na esia no na nyo no nko a ene ko ye omo ni mpenyifo a edi omwachi no ebi e director general a owo Ghana humesu ya aso ye e professor Kwesi Opoku Amankwa oka ho bi e no mo ko ye e na afi so Northern Regional Police Commander COP Timothy Yusa Bonga ono so ka ho e na afi no Regional Director of Education Dr. Peter Atefua ono so kan mo ho e mo mokoy afi so mo dis counselors and afi no psychologist bebre kan ho na broad to janu wo chire mu se Ghana ban ayekrado se o the counselors ebe koma mo fra na nyame fa firi mo mutiri edidi mu e wan torenchem kese a esi mu se ne ebe ya se ade o how bi ababeto o mutiri ma ebe fa so na eyi firi mu sansan mo yen mu no e na afi paramount chief a owo saboba ayefre no Uchabubo Bawun Matie Sakojim edin we menya ne correct am fanche me edin mudu ye friend no Uchabubo Bawun Matie Sakojim ono no ye paramount chief for henkese ya power sabubo ko sabuba ko poni wadi tuja se eyade a obukuo pon no ene aban be kan bom se ne be ya o how ke se ya ababeto kro no so no omo be hwe na omo eye firi ho abra omo be ko no omo yi omo boto mu sika sidi impimie no eye 2000 Ghana cedi edema ebusueni bia na dehye efremu owura Charles Chingney awoye headmaster asem kesie akwakoto no yade ne ko circuit court ama circuit court achese obubu obusumi ayebu mini de toso eduonu enkron eye 29th November no onsan embra yet onsem no so ase na ebeka ya bc ye koso ye kame ayese apemfo wo mpa I believe for the teenage pregnancy, my friend, by heart, they are eating themselves rough, just like that. I'm a new senior, I'm a soupy. Nanya, my friend, one, a penny for the baby, one, be a your friend of family planning, a woman, Titimono, baby, now any, meaning baby, you a voter, wow, 12. Miss Anse Aden, see, can't you know me to be the Asher Mofrano? When you now at your house, see a pa, and I at the bar Mofrano, so a woman gana muha. Now, way and our country for Pena or the Boligatanga Municipal Health Director, I have friend of Mr. Edmond Nelly Nyaura. Mr. Edmond Nelly Nyaura, Eddie Atuja say, I want it to mono a year is answer. Says a Ghana SEO, Ghana SE Buddha, just a Ghana, then they are just a Sikani, you know, I say, Munimuni, Uchia, Emba, ain't I will be Bino. Enya dia ebeboa enti se wa ware na se ope mi se o mi se wa ware manka se o kimpra wa ware na se ope se wo wa kohu enimdefo a mo wo nimdie e wa wo motitu mu no mo ntumi enkyerekyere wo se na be ya family planning no ni abetimi aye a ebeboa wo isan se omo wo mu nsunsunye bebre na nya obi a ena nini na agye no obi wo ne agye no ena ne agye no nti ansa na betu anamon bisa no e wo se okwo na kohu mpenyefo a oni omo edi ehun komo na wo kyere mu a ɔse akwan a afaso ama nyinsɛn basa 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 ekɔ so enye mprewa nyinsɛn kra obi wo ho a wani nanso onye na adwen se obewo and then the person will go and eat and then the pregnancy will come na afa enu akyire no obi wo se ɔmpɛ nyinsɛn no na obi wo ho a wawo na akɔto abofra na twene obi nso wo ha na ne ba no ɔde akɔyɛ tiefiman secondary school na tse wakɔ akɔyi ɛde agu wei ɛde ɔhaw kɛseɛ ɛbɛto ɔman no so na ɔtoa nyinsɛm no so no ɔkyerɛ mu se Ghana memu ha no sɛ wo hwɛ ɔha mu nkyekyɛ mu ɛwɔ nyinsɛn yi guo mu a na ye ɔha mu nkyekyɛ mu aduanan ɛyɛ 40% nanso sɛ wo hwɛ afe mpem mmienu ɛne aduo no 2020 family planning na amanfoɔ ayɛ no ɛyɛ ɔha mu nkyekyɛ mu aduasa mmiɛnsa ɛne akyirepɔ mmiɛnsa ɛyɛ 33.3% ɛna afei nso no abortion nsɛ yi guo tie fima secondary schoolfoɔ no ɔmo deɛ no ɛyɛ 38.7% ɛyɛ ɔha mu nkyekyɛ mu aduasa nwɔtwe akyirepɔ nson ɛwɔ afe mpem mmienu ɛne aduo nkuro no mu nti wɔ serɛ paa se family planning no eyade a ebeboa na ninsan bebre no ni sika ade behwe wo mwa eja na eha wadwen pa ogusu a ohwe CMGH TV kase ebo met one sem no so a enu a ajinkwa is drop at the same Ghana ya foto samfo anase ya soafo a ohwe sika sem so owura ke no foriata ekom na se bebwe fie e de nsem bebre ekotu dwa e fa ya kom mabosika ya de bebo ye ho bra afim pim mienu ani eduonu mienu aye be sim no ya de bebo ye ho bra no de nsem bebre etu a akoye something which is there na te se bibie wo ho no mo a amamfo edi ho abobo pa ene ye 11 na ba na mumu no yɛde yɛtua mumu a yɛde 1.7% ɛyɛ hɔ amunkyekyɛ mu baako ɛne tripɔ nson ɛbɛka ho ne yɛde asɛ ne sika ɛndeɛ mesɛ ne sika maa maa mi a wɔbɔfa borɔdeɛ bɛto me chalk deɛ anayɛ sɛ ne ayɛ ano no ɔbɛde nya 1.7% na ɔde atoa so na mmom ɔde nsɛm bebree ɛto dwa na ne nsɛm no bi a ɔde to dwa no wɔkyerɛ mu sɛ covid bere mu no amanfoɔ bebree ka nsɛm bebree sɛ Ghana aban ayiyi aban mu nnwumayɛfoɔ no bi ɛde akɔ fie esan covid yare a eba yin ti no ɔkyerɛ mu sɛ ɛnyɛ nokre ɛna afei nso no ɔsan so kyerɛ sɛ tolls a yɛtwitwa ɛwɔ yakwan so a driver for toll one city 50 pesos ebitwa 2 cities ne adeɛ no ne nyinaa no ɔse aban no ɛyi ɛdi firi a afei no ɔkyerɛ no ɔsan so toa sɛ national builders corp ɛyɛ napkofoɔ no emu mpem aduasa mmiɛnsa ɛyɛ 33,000 ɛna seesei no ɔmo anya adwuma a ɔmo yɛ ɛna afei ne korakorakora no wɔkyerɛ sɛ school feeding program anana adodanka kwaku akufo ado brawili ɛde baayɛ sɛ ɔbɛhwɛ mmɔfra a ɛwɔ secondary school ɛna afei primary ɛna junior high schools ama ɔmo adidie mu atumi akɔ yie mu no one food one egg ebi wɔ kora egg ne kora no na ɛni so nso yɛbɛfa ne saa wɔkyerɛ mu sɛ mmɔfra ɔpepem mmiɛnsa mpem ahanan ɛne aduane nwɔtwe ɛne aduosia anum ɛyɛ 3,448,065 ɛna school feeding program no ɛtumi aso ɔmo so sɛ na mede kankan yɛ no ɔkyerɛ mu sɛ seesie no mobile money anaasɛ biribia bɛkɔ akɔyɛ wɔ bank ɛyɛ bank transaction no ɛyɛ ade a ɔmo de ɛtoɔ ne bi ato so na wei ɛna domkum a ɛyɛ minoritifoɔ no ɛsi yɛbuee aban yi ɛɛku yɛn saa nso na dom kɛseɛ ɛyɛ majoritifoɔ no sɛ wei no ɛyɛ agyenkwa budget anoma bi ne ni so ɔse sɛ yɛhwɛ sɛ metu akaseɛ bɔ no so a mede wokɔ anigyedeɛ nsɛm mu na wonim sɛ CMGH TV deɛ yɛto yɛn ho asi hɔ nom a upcoming artist a kanea no anya nhyerɛn ɔmo so ama Ghanafoɔ nte wɔ mu nka no yɛto yɛn ho de asi hɔ nom a yɛboaboa wɔ mu na kwan baako a yɛafa so a yɛde boa wɔ mu no ɛna yɛ CM Showbiz so a kyerɛ sɛ me nua bɛma Abola 1 kofita no ɛte adwam a wɔde brɛ yɛn na wɔtwe deɛ a ɛkɔɔ so yi aberanteɛ baako a yɛfrɛ no Ostopher the Don akyerɛ sɛ ɔyɛ high life artist ɛde ato dwa sɛ ba no high life no nto ɛwɔ Ghana ha anaasɛ upcoming foɔ no a ɛyɛ ade a ɛyɛ den ma wɔ mu papapapapapa aban no ayi n'ani ɛnya ade a wɔhwɛ wɔ mu ɛna afei nso ɛsiane sɛ ɔmo nikamafoɔ nti no na kyerɛ sɛ na akɔyɛ biribia wɔ hɔ mpanyin na ɛkɔɔ mu asɛm sɛ woyɛfo yɛ wo ya na sɛ woamfee wo se a obi anhu mmɔbɔ nti ɔnam CMGH TV so ɛɛkyerɛ sɛ ba ne sɛ obi yɛ upcoming artist na sɛ bi a ɔkɔ program bi ase na ɔwini awɔda ɔbɛserɛ sɛ yɛmfa ma no ɛnyɛ sɛ ɛkyire no ɔbɛwini awie no na afei ɛho nsɛm no ayɛ bebree na saa asɛm wei no ɛnyɛ upcoming foɔ nko a ɛna saa asɛm wei ɛtoɔ mu impenyimfo no aye Ghana Music Awards ankasankasa kra no e to mere bia ebinum tumede asemba se o mawi ni kai wo se o mede mame yanfa mame sika wo se e de mame yanfa mame na boshe o mo share o mo intimi enne so nini na e kan obi na wei na Ostofa the Don e de tuja se ono so we wini award de bi pen e highlight video of the year weni we wini bi pen nanso no ebre so se wo se o mede ne abaso bodie e ma no o mo kire se nipa wo se odi nkunim no e wo se onya vote no aha nan ye 400 votes at se we intimi enduro no we wini de then so about somebody you know yeah for man mama you think some or the two abo learning it was CMGH TV so
me win award highlight video of the year me ni am one kasa confirm me some are dey me win but omo catch him say odo me win award no but omo set target ni 400 votes me ntumi anya sa target ni so omo fa award na here dey mami.
Okay, in the year 2017, so I had to call a good day moon. So, Ugo, so I watch a CMGH TV, Cassia Bomi, and the Cassia Bonabano, between Edini, Quatelai, Quatel. Yet 2017, so I had to call a good day moon. Nanu kwe se dey ena Ghana Blasters ena fi South Africa national team from Bafana Bafana. E da kensi ke CBP eche shell so ewo Cape Coast agopama. So na wei ena ekome bae chomu biu one hey sa go ne ya wo. Si a show 4-5 club e fane sana wango abati obeti ya neseke kakpa. Na wei ena penalty e ba eno South Africa for chile se debi because of white. Penalty way there, a more grim papa. Now, quite a fast one than Yamati, at the top for my referee, no, a G penalty, no, at the moment, a idea in Sonicra. Now, we and a South African Football Association, I have friend of Safa, opinion that on one, no, a year, Tegobo Muntali, at Rokrat, at Tintin, at the Akoma FIFA, say Ghana for Abobo, Kronopa, and then Ghana for Unqua, obviously, any referee, no, and I have back referee, friend of Maguet in the IE. Ena aye baako aye to me a bomb krono fita pa che se penalty ya omoji de ma Ghana e ma Ghana etimi e qualify e dia ko playoffs no enye penalty papa na we na FIFA e dia to Ghana enim se omwate se South Africa na so munsa kan krata e de fi South African penalty fo honum se yetimi a bomb krono pa no metena se no ma yenhwehwe mu na babia ade ne da no omode beto na fi asumdwe aba yebesre Ghana fo a ewo South Africa enu na dwinya ne ntye se esan sasem wo hunti no Ghana ni bakwawu esan sasem wo ntye se South Africa fo ni abre papa ntye ye besre Ghana fo ewo South Africa munsusu mfe nhuru wo munsusu enji omo ni esan se nkwofo no ni abre pa se na bakwu ye wi wo betena mienu na miensa na akoye bibia wo ntye ye besre se obi antem din mo bia enka wo hwe nipa asem ne dan ensem no eye na ye FIFA ni a FIFA beka no eno ena ye nyina ye bi di so nti se wo ye obi a wo huru South Africa fo no e wo mo mo kru mu a ye be sere se betwa so ye mpɛ se okra bia e be hwere ne nkwa ye to ansam no so a ye nsam no e kɔ amano ne nsem na we ena US Secretary of State e ye friend Anthony Blinken e de atwa se e ba no e bebe mu ha ye mbo ye ho modern pa se ne e be ya ye de kabi mamin kabi e be ye adwuma odi nsam yi atwa e wo Kenya memu abɛ odi aprobo e fri US memu ton e de ababedu Kenya na bra one Kenya mampini e ye uhuru Kenyatta e di nkom no ɔkyira ne a esiye e wo Guinea a kyerɛ sɛ Bondoya agye kuro no abɔso no ɛyade a ɛnyɛ kora ɛna afie no ɛbibire mu aman ahodo a ɛwɔ hɔ no bebre na no ɛbobɔba a kyerɛ sɛ Burkina Faso Mali Cote d'Ivoire ɔmo nyinaa no ɛyade a ɛbobɔba sɛ etuate dɔm ebetimi akɔ hɔ no akɔdi nsɛmɔ ne ntɔ de asɛm ɛde ato bibi ma nyinaa nim sɛ sɛ ba ne sɛ obi yɛ adeɛ na ɛnyɛ a yɛmpɔ yɛ homɔden sɛ yɛbɛtena se na yɛsi nkonnwa na yɛtimi ama kɛbe ma me nkɛbe no ɛtimi ayɛ adwuma aha ɛna mede kaseɛ bɔ no ɛbɛsi na ansa na mɛkɔ no momma yɛhwɛ kaseɛ bɔ no na yɛdi mu akɔtena ne bi Ghana mampeni etu mpenyimfoɔ ɛde ɔmo akɔ saboba ɛwɔ etifi mantɛn mu ɔmo frankron a ɔmo wuyɛ no ɔde mpenyimfoɔ akɔ hɔ a ɔmo ne ebusua no akɔ akɔhyia ɛno akyire no atorɛnkyɛm dwumaku ɛwɔ amasaman ɛde atodwa sɛ ɔmo de nhyehyɛeɛ bi atodwa sɛneɛ ɛbɛyɛ a anwetuo basabasa a ɛwɔ amasaman kuropɔn ne mu no ɛto ɛbɛtwa ɛna afei nso yɛde wo kɔ ama anigyedeɛ nsɛm mu a Ostofa the Don akyerɛ sɛ obi wini award wɔ Ghana ha yɛmfa ma no ɛna afei agodie mu nsɛm nso no South Africa atorɔkra tatetenten ɛde akɔma FIFA se akoken si ayesiye e wo kepos agropa maso no e ye kro no fita pa e ne course wa ma Ghana e twa me ka ba ko a o mantini ante aha e ne brebe ma ho kwan na me de kase bo no e si wo a wo hwe me me dase nyame nyira wo obetimi akoye social media platform no so Twitter e ye CMGHTV, Facebook e ye CMGHTV, and afi Instagram e no so e ye CMGHTV, wo ko YouTuber e no so no e ye CMGHTV, and afi no kase bo no e kuchiro nyi na e de go www.cmonline.com.gh o kwa obenye bi akenkan e wo brofo mu asedan ko ma me production team so mo kan me ho ambe ka se bui e bromo Priscilla mo e me producer na fi cameraman on duty e ya Mavi na fi Kweku Ubank na fi no a special producer power sanso ba no ante oye omo nyi na no e bo me chi do ma me de ka se bui e bromo me ambe ka se bui by me din e din ni kwate lai kwate me din nya me jao.